Mina ndile breakfast.
Unosipha?
Uyabona ke inkinga yalaphana kwaMashu police station. Njalo nje bahlale bethi mina mina nje angenzi lutho. Behlale bengiundermine. Behlale bengitshela ukuthi mina ngiphoyisa li corrupt. Cabanga nje. Ucabanga mina Nkunzi uma ungibheka nje mina ngiphoyisa li corrupt. Ngibheke Nkunzi, ngi corrupt mina. Exactly. Angikho corrupt. Kodwa mina lokho bethi ngi corrupt ngiqina sengi corrupt phela.
Ufuna?
That's an illogical fasio yipopo kunorias question. Kuthiwa birds of a feather conventionally perambulate in proximity. Ngifuna imali eningi.